ndoto niwe mzee, kila mtu mawazo yake ni bongo. Sasa ninashangaa ninapoona dunia, kila mtu yuko mbio kutafuta shilingi, kila mtu yuko mbio kutafuta shilingi. tena maua, shilingi ya ua, oh, tena maua, maua.